He kai tautoko hō kua puea ke ki te kapa whutupōro Māori. Ko te umanga Māori o Aotearoa Fisheries, me Sealord, ngā kai tautoko hō e kōrero tianei. Ā, ka tautoko ngā tahi rāua I te rautau o te whutupōro Māori.
He tautoko ngā te Māori, mā te Māori.
Not much room for Jose Gea, yes!
Ka kitea te tini me te mano, e tautoko ana te kapa Māori, Whutupōro o Aotearoa, e ngā umanga Māori o Aotearoa, me ngā iwi hoki o Aotearoa.
Kaore ia e whāki e hia te nui o tā rātou koha, engari he pērā rawa te nui, kua riro I te mana ingoa I te whakataetai I a rātou.
So to have a company like Sealord stroke AFL involved with New Zealand Maori is exciting. It's a new initiative from both the point of view of the Maori board and indeed the Sealord AFL connection, and it's one we wanted to develop in years to come.
Ko Aotearoa Fisheries te umanga rawa hawika o te Māori. Nōna ngā hea rima te kau o rau o Sealord. Hei tā Robin Happy, ka hore he kaupapa I tū atu, hei tautoko mā rātou.
Mā tēnei āwhina, ka toru atu ngā kēmu e toru nei ki ngā whare katoa o Aotearoa, me ngā tōpito katoa te ao. Pēnei a mātou e tuku kuaika ki wēnā tōpito hoki.
Ahakoa te āritarita o te Māori ki te whakapau pūtea. Nō te rangi nei puta ai te kōrero, tatakite te kauma o no miriona tāra, te pūtea I ngaro I te uepū whutupōro matua, I te tau kua taha atu. Katū ngā tākaro e toru o te kapa whutupōro Māori a te marama o pipiri. Ko te tākaro tuatahi katū ki whāngarei ki te kapa Barbarians. Irina Smith, Te Karere.